Ọkwa ịmalụ na nwoke ahụ gị na ya na-abụ ọ na-akwa iko na fon, gị na ya na-abụ ọ na-agba ncha, agwa aka n'ike ese n'imi. Na chances of him marrying you is just 10%. Hope you know. Oh, you marry? Oh, ngwanụ kpokete nso. This message is for my single ladies, my queens. Oh yeah, kpokete nso ka I rub your mind. Because some of you are begging to complain and tell me, I don't know what is going on. You know, muni anokwa na chat to, all of a sudden he changed. He stopped chatting me. I don't know what happened. I don't know. I've been begging him. I was even telling him to tell me what I did wrong. Just like that, he changed. He stopped. Why no gas stop a chat again? No, tell me why. Okay, just stop a chat again. Mbo ge kwusi de kwusi in a pay savanna again. It's a period Bible again, your holy temple. It was a dazan again, or ne ne ne, each of one a dazan in our soul. Eh? Why no God stop a chat again? A man and men, that's how they reason. That man, Ginana Bobby Dogore Bancha, most of them in their brain, in their mind, honey, believe that the way it's a sape savanagi to them, that is how. Is as a paid the savanna to another man, and you see most of them on our monitor again. Our mark back to back. What should I my name every minute on a phone on a join on a jig? Why you only comment on your picture? Why you only on a get jealous? You know why? Because all trust to Rocky that an ega has to pay your savanna to another man. I don't know if you're getting me. And now there's so many type of a bunch on a phone. There are so many ways some people jab bunch on a phone. Some of you believe that only had a full you looking, that's in kind of way to camera down, then you now cover up in your mind, in your little mind, your little brain. I cover my face, on a full source, and yeah, you know, it's not seeing my face. In a bunch on a phone, but in a bunch on a phone, you are just conscious of him videoing you, you are just conscious of him snapping you, getting your face. You don't even trust him. Some of you now they want so. Iberibelism in a way that nigga da buru onwe gi to sa ilu ga na egosi the man bagide ncha ife ga kwa na brain na why for this girl lo na de godo to si to sa lu mi fa de sha no buru to sa to sari endozo. Men do get that thought a lot, even sometimes hana try ka fa happy believe, but this is what their brain will be giving them. No one ka to sa lu ko like this with ilu. And make this the spirit as a snap go dear to sell, snap go do the girl in case of tomorrow. Abele yala, piam, o segi. Then some of you, in on a darkness, and I will name a photo. The man, ana bankia. So many of you na a pit of so many things. So many of you begin with Joe Wiggy and Bennett. Hope you know. Ega no na me na chamara go balagoba. And mind you, there are spirits, that spirit that behind the fe ikwa iko na phone na ekwu nsu no no lo gara break mgba hi bidoro bido ikwa kwata nkwa na phone. Mind you, onwere onye ga ebu n'obi we na akwa ya, so I na akwa onye ahụ iko oburu mbuso mgba gi na onye ahụ no lo one on one obido meto baga aka. As long as I bu onye ahụ n'obi, I jigoro obi kwa onye ahụ nkwata nkwa. So if I name a mehe, if you don't know it, and they win such a rocky for my melody, the next thing about to before get a cos again on ya. That's why you go again my face or one or two second on a cot in a cognac on a cup. The next thing when it's so or end the gobble be that way. It's about another person. When I hear with a quagga chat, I go not the one dude or Boba Guinea my bunny, would you wage the queer? A comfort fee. Kamfifi idegosia. He said, "Ni unite. We are seeking to forget the color. Ya, we for the color. Ya, me. He said, 'I'm banana kwa pink. We seeking to forget the color. Idegosia. Ya. Utan kona ise bido. Idegosia color. Ifi. Wow, oma kwa lomma. Kamfuga deba na goba tulaba tu kulugo doto. Ona ribata. Ofusa iso. Wow, nampato kuga amaka kwa. Wow, nature ba. Oh, koba kujube gisi." From Nampato Puga, Maka, or so no jude gopia, or Sandova. Hi, my love, or Missy Beggy. mgbe ahụ obido miss begi nke iji wụrụ nwaanyị onwe ike because ịnọ in love with him ya and you want him to marry you. Obi ga-anọgara ebe onye ahụ before ịma ihe na-aga arụ nke ga-akwụrụ ọtọ. O metụbegokwa onwe ya aka and men ọ na-adịrị ha very easy iyipụ akwa n'iru nwaanyị before ịma ihe na-aga na ọdọsịsị akwa ya ya na-afụ nke ya ọkwụrụ ihe o ji mee ka ọ gwa gị na all love ka gị na ọ trust gị ichefu na gị nwa bụ nwaanyị izuzuru iselu naiti wee agị sepụ. Ọ sị gị dozie ka unu metụba ọ na-akọzi ọ na-akọju gị isi oh my love you are my sugar you are my this aka wait to hold you aka wait ọ ga wait nwụzi before ịma ihe na-aga na ibido gwụba onwe gị aka ọ na-ene gị unu mee ya the first day ọtọ unu second time o nwee ike ọ ga-elu the third time ọ kụọ ya na brain o nwetagokwa gị bụ na o nwetago gị and ị mara na-esego gị picture datị mbịakwa na nnọkọ ya na brain kpam chọọ na ọ bụrụ otu a ka o si eme ndị ọzọ obido makba gị obido monitọba gị and mgbe ọ bụ na ị mere ya gosi iru gị na respect gị anago na ị na-eme fine girl na everything awụgokwa n'ala ifugodo onwe gị mmadụ aga agwa gị fụ na ired ozugbo ọkpịma your dignity your respect whatever he holds you na everything ered ozugbo ị na-achọzi iru ya ka ị mara how he feel ịnọtụ ịkpọ anya na phone ka ị malụ na ọna ọka love ọka bụzikwa ọkụ n'ọnụ ị ga dịzi okay within yourself and if ahụ ị na-eche ga-emerịrị ọ na-adụ azụ ọ na-adụ azụ mgbe ahụ ọbịazi bịafụ na ngị nwa na-akpọzi mgbe ọbịa bịafụzie na nna anyị love egbubego gị ka mmanya bikos ịmago na ife ọkụkụ ọkụ ịhapụ gị ọfụ adasi ana gị so shakara gị niile endigo that day. Nge nwa ga na-akpọzi akpọ nge nwa ga na-etextzi onye a na-awụchi ada efe for my baby my love good morning I was your night I missed you I dreamt about us ebe anyị ji flower na-agbago n'elu ugwu ikuku wee bụrụ anya anya wee dagbu n'ime emotion anọzie n'emotion wee gwubezie mmiri all those love stories onwezi nke ọ ga-esi sendịrị gị ọzi nge nwa ga na-esendị before ma ihe na-aga the lover na drop ọ na-drop ọ drop bido drop bido ọ ga-akpọzi gị the whole day nge nwa akpọzi nsị what happened ọ sị gị na ọ dị too busy avoid imepe ibongi gị ma gị na nwoke na-akpa onye na-abụrọ dị gị ka ewepụgodu nke na onye ahụ nwere ike snap gị there's this my friend gịnị mere na ọnụrụ dị gịl ọ lọvụ chalụ na-agwa m otu si chọọ ịnụ ya ya na dị gịl na-ada agbaba ncha and fa na-eme bikos na dị gịl ekwere ka agbanye ọkụ wee mee so ha na-eme n'ọchịchị see I keep friends my friends na-abụkarị male ọ na-abụkarị ụmụ nwoke I don't know why from ụmụazị m most of my friends my close friends bụ male friends I don't really keep girls I don't know because I felt that kind of the two jealous of themselves I have fear of them and believe me they don't really know me like the men who were around me they know me more they know me in than female so some of them they do open up to me we talk and we chat you know we just gist there's this one Ugwamu the girl actually you know he loves this girl so much all of the girl like he always tell me I mean I love him the girl before you know it if he bido and the girl no Africa nyawa na abroad before me here again he bido babancha na agba ya na ochichi na ebirigoro na ochichi na-abịa n'ọchịchị emegidezie Chineke wee kpọọ nwatakịrị ọkụ that day wee gbanye ọkụ that was the day the love died and not exactly I'm telling you true story that was the day the love died in total what happened was mami na ni afulalu di girl no sim no seke ife men o sim na imago n'otu ha na-esi eme na edobe na kamera some na the thing mba na nke the girl no to what the one aso yi so the girl nwere anu there okwi ma na enwe mu nwanyi ndi na ebiri lo dia own of moto ona eto esi adali nwanyi aka ofuma so adali le the girl aka ofuma nke eyo ayo oh my god I'm so sorry that I'm telling this story nke eyo ayo imo mu nwanyi nke fa na abia di nno ka akwukwa anu give him gap we apple, or didn't knock and woman would the can one a dick ya, Europe or the dear. O twank and kiddy girls. So, no one knew me on as you off going call that girls, and they beat it in Kehoff monkey had just to do okay. Do to him why an addy. So, can't call mal. Can't call the used to, can't call naff. But in case this girl bear a yon no. That I know na no dear bear a yopo. Ile de ten a chomi pa ya ile bera yopo. So ya fo de ten kuja. Osem na in here kulo to da. Zena wa for you. Beti kwesi manet. Osem no bulo no na la dimmi na anya na de ten de from me henya na afu. Na ten de ten jara yopo a yopo. Osem lo to ya ge sa sanu de girl efere na abo na like ese na ya ga sanu efere na odi kanka. Kelo te ya ga se se na na a chigade ne de ten na akoko. Osem come on. Now the love I know today. Now even the girl now was here. No, they pick music call. Or they feel this somehow. I said no. They are not for the dear that. They are not for but they are da. Can you call this a water? Now I saw you. You know, this is not wrong. Man, it doesn't get the girl off. Man, if I know I believe a bunch of butteri, which I think is even better for her because I'm gonna find no lano. Oh, where for the thing? And we can marry down her. That's a what. Or na manage to the thing at the end of the day, we don't get happy. But in the other hand, I will not encourage you get go see better thing. It's even better than getting money for one on one. When if you no chori me, it's up to you. What am I saying? Because if you ba if I go na phone na, the chances no only are going the very slim. Obu no only mana it talk again ya na about this serious. Emepe no only get na calm. On us talk na brain her. They always think that you are doing the same with others. Emepe no onwegi abanancha na phone. Kama onye ahu lota unu chori kwa iko na kwa iko. Because nka hunu na abancha na phone unu ejigoro obi kwa cha iko. When he hurts up for the day. It's better na onye ahu biara bi una kwa di iko. Dam nun na phone. Una no na phone una pito. Emegi the picture of onye apota. If you're a young girl here, abanancha phone na. Onya ha ti serious so onya ha bia ba bia emeni ihe phone na and onya obuna gi na mele ya watch ba chances onya ha eno gi o na agbatu mark go and check gi na mecha kwa na ania high years to tell aka 3 months in fact nu na anoke again 6 months marriage ah him relationship ah him when supo emara na ekwensu na set that trap of course ekwensu choro ke the happy. You wanna like if I got one again, name me and I pito. So that he hitching a car by log or so. When we can now put a galley. You gotta be very careful if you're a young girl and you want to marry. Avoid the headphone now. Avoid it. That's my message. I love you guys. I'm in America. We'll see you in the next one. Enjoy your day, guys. Bye for now. Bye. I'm in America.